car kwanhyia esi ewo ASEM ASA a ewo shama mansini mu my nam so e ma nipa bebre eto ananano monse edo no apose for di nche mu abase eye Ford minibus a na eba na eyade anefi eye takwa ade nani atre mu ewo nkran ene se ekwan so tipa truck bi a no so abo ne tie epa ye ma no ntini driver no lose control ɛno na ɔyɛɛ sɛ nko ɔyi afa ɛhyɛn di n'anim no ho sɛ ɛbɛyɛ ɔbɛbɔ ne ho ban na asɛm biara nsi ɛna saa fɔɔdeɛ a no no nso no ɛreba ɛne ne wobɛdi mponimpo ɛhyia mu ɛma a ɛgya tɔɔ ɛhyɛn nim ɛnti meka sɛ passengers a ɛyɛ duru mmiɛnsa a na ɛwɔ fɔɔde no mu no ɛadeɛ ɔmu biara ntumi ampi abɔnten ama ɔma ahye dwerɛ bi ɛno akyi nso drabani a na ɔno nso ka ho no ɔno nso hyeyɛ ma yɛ nnipa a ɛwuiɛ no ɛyɛ du nan sanso ena tipa truck no eye ne driver ene ni mate die won eprepre mu odin ama won e de na tumi omo tumrika akọ keep ko say arisa bia omo jare sanso na enipa na ehye no so no omo de omo akọ amukra bra e wo keep ko abaya arisa bia ho so no omo de omo akọ kra e wo ho na are ho sem ba akọ e ka ho ne se enipa na wo sa ehye a ehye ye ni mu no omo ba akọ na oye aman foforo so ni a amanfo bi esusu se no ye China ni na sare ho se mi eso eni ejina na ya home so we eye Kofi TV news update ya di efisha ma eye ASEM ASA accident a esiye e ma na mso ma nkrofo a ewo Ford minibus ni mu ahye no eni ye de eho esusu aso abro no misrewo so unya subscribe ya pomodi ani mi subscribe button no so send am bia na the video beto a ya be send do prompt no wenya bia hwe na wenya bia tie ya da say ya crown.